Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ayikolana, mbuso wami, awukolana.